kanyamuneza kenshi umugwi new star waserukiye igihugu cy'u Burundi mu nkino za road to ball zari zabiri mu gihugu cya Tanzania waraye wakiriwe ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye kiri Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. New star ikaba yari yakiriwe n'abari muri komite ya Febabu, abakunzi b'umugwi ndetse n'abakunzi ba basketball muri rusangi. Mu ijambo ryiwe cyegera cy'utwara ishyirahamwe rya basketball Febabu, Pierre Claver Hachimana yashoboye guhamagarira amashyirahamwe kubafata mu mugongo, yaba ay'igihugu canke yaba ayikorera utwabo, kuvuga yuko uburyo ntibuzosubire kubabera intambamyi.
Ntambamyi yama idushikira uko twimirije amahiganwa cyangwa uko tuyagiyemo, ariko murabona yuko byagenze neza mu rwanyu stare uragenda, ariko kugenda hagiyemo ako kabazo. Icyo gituma kenshi twamapfa guhamagarira amashyirahamwe yaba yikoze twabo ngaha mu Burundi, yaba aya Leta canke ikaba Leta nyine, natwe bwe federasiyo tugiye hamwe uburyo ntibuzobusubire kutubera intambamyi kugira ngo
Federasiyo ya Basketball International aho yagiye kubonana n'uburongoye ishyirahamwe ku rwego rw'isi yose. Bwabaye ubwa mbere umukuru wa Federasiyo y'i Burundi agendera icyo cyicaro, mbese kabaye n'akaryo ko kwakira kuva 1990 dusabye kwinjira ku rwego rw'isi yose, kabaye akaryo ka mbere ko kwakira seritifika d'adhesion. Ubwo rugendo ruto tubera ubuhinga bukomeye cyane rwose mu iterambere rya Federasiyo ya Basketball y'u Burundi, mbese no ku mirwi yose itugira ngaho.
Inyuma yaho bakaba baciye bajya kubakira ku bunywero bw'iteka buzwi ku izina rya Mickey Club uri ku ibarabara rya Avenue de l'Arche, babakeza ku iteka bateye igihugu.